Ndabara mukije mwese abari kurangukiye kino gitondo kuko muzi kiganiro kanguka mushikizwa na jewe Chris Dukumana uno musi turi ku musi wa kane murazwe ku musi wa kane nkunda kwabwira amasije inyigisho zitandukanye cyane cyane ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose uno musi rengera ntangure icigwa cerekeye akazi akamaro ko gukora kandi no ku musi wa kane nzo bikomeza no mu ndwi nizo bikomeza kuko ndumva mpwemo ariko aransoneka kuganiriza abana b'Imana ivyerekeye akazi inyungu za kazi kuko abana b'Imana ntibara tahura yuko Imana itaho cyane akazi ikunda abantu bakora iyo ni kibazo rero kikunda kuba kenshi mu mashengero cyangwa mu bana b'Imana kuko benshi bakubwira ko bizera bakumva ko bizera birakwiye benshi urakora kubwira ati jewe ndizera ndatura kandi jewe nayatura ndavyizera kandi ndabicakira ndavyizera nzobibona nagira munyumve neza kwizera ni vyiza kwatura amajambo ajanye n'ijambo ry'Imana ajanye n'ubushake bw'Imana ni vyiza ariko n'ushobora kwatura kandi ukizera uri kinebwe abana b'Imana benshi batanze badashaka gukora haba mu murimo w'Imana haba mu zuba gamisi yose aho bakora kenshi usanga badakora ngo barizera kwizera ni vyiza ariko Imana irakeneye ko dukora gukora ni kintu gihimbara Imana ndashaka nzobereke mu ijambo ry'Imana ko Imana ihezagira ibikogwa maboko yacu iyo bavuga imikorwa vy'amaboko yacu simaka ngo uwe uri macanke uri mubaji ariko iyo muri biye bavuze ibikorwa vy'amaboko yawe ni ibikorwa wakoresheje effort inkomezi ziwawe Imana yaguhaye usomye muri gusura mu vyagezwe ice ca kabiri Deuteronome canke gutegeka kwa kabiri ice ca kabiri murongo windwi Deuteronome 2 verset 7 handitse ngo uhoraho Imana yawe yahezagiye ibikorwa vyose vy'amaboko yawe ita beni dans tout le travail de tes mains ibikogwa vy'amaboko yawe ibikogwa vy'ibiganza vyawe nivyo Imana yahezagiye nkuvuga yuko Imana ihezagira ibikogwa vy'amaboko yawe wewe ukuranyiviriza nimba ushaka kubona umugisha w'Imana mu byo uri kurakora aho uri kurakora waba umurimo w'Imana waba ukora muri banke waba ukora muri leta aho ukora hose nagenda kugira yuko iyo ukora neza ukitanga ugakoresha ingufu Imana yaguhaye mukuri atabubeshi atabujyajya atagutrisha kubesha atakwiba yagenda kugira yuko Imana izoguhezagira Imana irahezagira abantu bakora muri Bibiliya tuzobona abantu bose Imana hezagiye ba Abrahamu ba Isaka ba Yakobo barabakozi mu ijambo ry'Imana turabona yuko abakozi ari mu Imana yarondera abigishwa ba Yesu abadisciples abigishwa ba Yesu Yesu yatoye nta numwe yasanze ariko arakina makarata numwe yasanze yicaye bose yabasanze kugikogwa ba Petero yabasanze ko araroba Matayo yari umutoza kori abantu bose yatoye bari bafise akazi bakora Imana yashaka abakozi tuzobona muri no nyigisho yuko naho woba udafise akazi kwera uri umushomeri kumbere baragukwiye ku kazi ariko ugafise diplome ukawara depoje hano ukabatara guha akazi nagenda kubwire yuko nugo udafise gukora umwana w'Imana akwiye gukora isho shaka twumva nuko gukora bitasigura guhembwa kuronga umushahara nivyo umukozi akwiye guhembwa l'ouvrier mérite son salaire umukozi akwiye guhembwa ariko ijambo ry'Imana rivuga ariko ndashaka tuje muri mentalite cyangwa mu byumviro byo gukora atari ukorondera umushahara ahubwo umushahara cyangwa guhembwa bikwiye kuza kugutera intege zo gukomeza gukora ariko igikuru no gukora Imana irashaka abantu bakora kuko gituma ngaha Imana nyene iyo nyene yakuri avuga ngo l'éternel ton dieu uhoraho Imana yawe yahezagiye ibikogwa vy'ibiganza vyawe le travail de tes mains bego wowe kuranyuviriza sinzi byo ukora ushobora kuba umudandaza ushobora kuba ukora ivyawe ushobora kuba ukora muri banke icyo ukora cyose nagenda kugira ko kwizera ni vyiza ariko kwizera ntibikwiye mbavuye ukwizera ushire ko ugukora kuko gukora uzobwize ubugombe bw'Imana kandi Imana irakunda abantu bakora nzobana ndabisugura neza ku munsi wa kane kuko nasanze abana b'Imana benshi badakora barindiriye gusa yuko Imana ibahezagira ngo kwera bizeye badakora Imana ihezagira abakozi tugeze mu gice cya kabiri no kuvuga umwanya w'inyigisho turakomeza igitabo cy'Abagalatiya icyete Paulo yandikiye ishengero ryo muri Galatiya no munsi nashaka kuvuga ku murongo w'indwi verset 7 no murongo ukomeye naho nyene uvuga imwe neko tabwire jo by'ingingo ngendegwa ko canke principe avuga ngo ntimwibeshe imana nicokogwa ngo iyo umuntu abiba nije zo kwimbura canke zo sarura kweki yatanguye avuga ngo nimwibeshe iyo umuntu avuze ngo nimwibeshe canke no vous y trompez pas nuko abantu baba bibesha uno munsi arabantu bibaza ko barusha ubwe nk'Imana canke bakoresheje amayeri kandi bakizambugira kunda hari abantu bashobora kuvuga ati jewe ndazinge ndabikora Imana iravyumva nubwo ntatanga Imana iratahura nubwo ntariko ndashigikira umurimo ntaco Imana iravyumva nubwo ntariko ndashigikira abafakazi canke impfuvyi ntaco ariho loyer ariho Minerval Imana iravyumva ndagira ndabasabe tuve mu bintu byo kuvuga ngo Imana iravyumva Imana igendera ku ngingo zayo ma principe yayo nimba Imana yaguhezagiye yiteze ko nawe ugira umuntu hezagira nushobora kubona mwene data ari mu ngorane adafise n'icyajya naharara wewe ufise vyinshi ukavuga ati ibyo nibindaba nayo ndafise ingorane zanje aho na rukundo rwa Kristo ruri muri wewe aha rero murongo w'indi uvuga ngo nimwibeshe nta gucokora Imana Imana nicokogwa ushobora kubona ko byose imeze neza ukabona ko atakibazo ngo ntacyo Imana yagushigikiye hari abantu bari mu busambanyi bari mu vyaha bakavuga ati jewe ko atangorane ifise ku kazi bigenda neza ngo mbandonka promotion ataksi tangira abana banje baramenya mu ishuri ntibagwaye rero kuvuga yuko Imana yashigikiye ivyaha ndimo nimbo wiyumvira gucyo uwo murongo urakuraba kuko Imana nicokogwa ono somoke pas de Dieu ivi Imana yavuze biguma ari vy'Imana nubwo wabona atakibazo ufise ntibisukura ko Imana ishigikiye ivyo urimo cyo gitumije amivuga ngo ntimwibeshe ivyo ubiba byose uzovyimbura cyangwa uzobisarura ndashaka tahure yuko icu koze cyose nkano kwisi cyaba kibi cyangwa ciza kizogira ingaruka hano kwisi nyene no mwijuru ubuzima bwawe nuvuga yuko ari ibibazo byinshi turi ko turacamwo uno munsi haba mu buzima bwacu haba mu bihugu tubamwo haba aho tugendera aho dukorera ibibazo byinshi tuko turacamwo mu isi tuko turimbura amakosa byakoze abatutangiye imbere hari abavyeyi bacu basogokuru bacu ku ma generation cyangahe kurungana kwa kangahe bakoze ivyaha ivyo vyaha vyose byagiye byakurikirana uno munsi isi yose ikuraca mu bibazo kweri cyaha cyakoze Adamu na Eva bakoze icyaha icyo gihe ariko uno munsi turacariko turaba mu nkurikizi mbi y'icyaha bakoze nkuko nawe icyaha ukora uno munsi abana bawe n'abuzukuru bawe bazoshobora kuba mu nkurikizi mbi z'ibyakurakora nico gituma rero ukwiye kuraba inyifato yawe wifashe neza hari inyungu kuri wewe no ku rubyaro rwawe no mu buzima bwawe bwa misi yose umurongo usa n'uwo twagize gusoma mu ikorinto bakabiri cy'icyenda murongo wa gatandatu 2 Corinthiens verset 6 bako bavuga ibyerekeye gutanga cyangwa gushigikira ibikorwa by'Imana cyangwa gufasha abakene bavuga ngo uwivye bike azokwimbura bike uwivye vyinshi azokwimbura cyangwa azosarura vyinshi rero vyose ivana n'ingene ukura biba bavuze vyinshi ntibaravye igitigiri cy'icyo utanze baravye agaciro icyo utanze bifise kuri wewe nimba ataka agaciro bifise no uvuga yuko nta agaciro bifise imbere y'Imana ni byiza ko tuvyumva yuko ikidafite agaciro kuri wewe nta agaciro gifise imbere y'Imana aha nyene mu ikorinto ba kabiri igice cy'icyenda umurongo w'indwi 2 Corinthiens 9 verset 7 umurongo namagara ko kenshi muri kanguka werekana yuko ngo umuntu wese ngo atange nkuko yabigabiye mu mutima yavyiyumvire mu mutima wiwe ngo atamubabaro kandi atawumusunitse cyangwa muhata ngo kuko Imana ikunda abatanga banezerewe mbega wewe ukuranyumviriza iyo utanga mu ishengero ivyo utanga vyose ubitanga unezerewe cyangwa ubitanga kugira babone ko watanze cyangwa ubitanga kugira baguhase ukavuga uti natanga baribaza gituma natanze ivyo vyose rero nukubitahura yuko iyo uzi kuri kuratangira Imana ukwiye kunezerwa kandi ugatanga ibivuye mu mutima wewe uwumva yuko bikunejereje atamunezero urimwo ndakona kugira abantu ni atamunezero urimwo bireke canke umenye kuzobuhaye umuntu ako nzobuhaye Imana nta kintu kimwe canditswe mu ijuru yutanezerewe nimba utanze kwera igitsure kwera bakora kuraba kwera baguhase kwera takundi cyangwa atanga kugira wunguke uronke vyinshi hama bitaje ugacubabara nukuvuga yuko ibyo watanze vyose byabaye impfa gusa mu ijuru nta gaciro bifise ibintu by'agaciro mu ijuru niyo utanze unezerewe ushaka kugaragaza umunezero nishimwe ku mana yaguhezagiye dukiye kuvyumva rero ko dukiye gutanga tunezerewe nje gutuma rero ku murongo w'icyenda murongo w'icyenda avuga ngo niturambigwe no gukora icyiza ngo kuko tuzokwimbura cyane tuzosarura igiye gikwiye ngo niducike intege umurongo urakomeye nagenda basaba byo kureba ko barandika mwandike umurongo w'icyenda verset 9 niza kuwandika kuko umurongo urakomeye abantu benshi baratanga wigishije ubyekeye gutanga baratanga n'umwete mwinshi n'ishaka ryinshi ariko iyo bamaze igihe batanga indwi zibiri cyangwa ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi kumwe atagihinduka amezi abiri gatatu atagihinduka bacacike intege nzobana n'isigurejo byabahezagire mbira umunsi mwiza.